Actually,
you're the lucky lady, Miss Lucy.
Oh, me? Ingazi has a good thing, a secret admirer.
Okay.
Hi, Aglut und sein Name.
Oh, really? Aglut? Ang sagen Sie, ich tell Lucy, young talent was a very bad idea. Muga manje ngokulala nje naye kangani usebona ukuthi ngcono akuthengele imbali yini elandelayo Nadine ama-bike rides proposal noma mhlambe weekend away.
Okay, I get it, I get the picture. Uzokhuluma naye, well, lento vele bekumele kube ibhizinisi, so ukhuluma naye.
Wenze shonayo ukuthi uma ngabe usukhuluma naye ugqokile khona ezokuzwa.
Hawu iman,
sorry, back. Kodwa-ke mzala, ngiyokucela ukuthi wenze sure ukuthi you shutting down yonke into eyenzakalayo kulela khanda elikhulu.
Hayi, nje wenze njalo.